Send money to South Africa. Hayi, I hope niyaphila. Angizile nendaba ezimnandi. But njengamanje angizukukhuluma nabafana, ngikhuluma namadoda nabafazi abayiqhanyanga bamnyama. Ngikhuluma nama warriors. Ngikhuluma nama gods and goddesses, nine ether beings. Siyabona ukwenzakalani. Its system is collapsing. They are trying by all means to ubamba. Umasike sabayeka la kuyoba nonke nizobulawa ngekuphele ngisho 2 years nikhona. Anginibuzi ngiyantshela. But le mpi sinqotshiwe indlodwa kuphela indlela ezonqotshwa ngayo. Okoqa yonke into inama stages. I'm going to break down ama stages for you so that you'll have a clue and clear understanding of what is going to happen. The first stage was to get rid of Nxamalala. They failed dismally because abakwazi ukuma phambi kweuniverse. Awukwazi ukuma phambi kwelokhuzana komuntu onjengoNxamalala nomuntu. Awukwazi ukuma phambi kwe real freedom. Awukwazi ukuma i-matrix iyawa. Isibhidlikile. Hayi nothi siyaphila. Isibhidlikile. Abantu abaningi batshelile kade. They thought that I was a fool. I told them, I'm a secretary of Abantu Forum. I told them, kwale bekuthiwa hayi no, it's too late. Ngabatshela lele landa kumele fanele since 1 or 2 ukuthi phela ma we organization you have to go through ilokhuzane process. Awukwazi ukuthatha ama-decision angathi uphethe iy'ngane ey'ncane ngebhadike lapha elokhuzeni-ke kukhona amakhosi, kukhona iy'nyanga, khona izangoma, khona bonke, kukhona nabantu nje iy'nduna nayo yonke. Awukwazi ukuqhamisa uzo-addressa abantu engathi uyabalida. So you have to abantu bahambe ngabatshela lalelani. We have to sibhala incwadi sise ka-AEC utshengisa ukuthi i-dissatisfaction yethu angelokhwane nge-DA. I-DA ayinalo ilungelo lokuthi ilokhuzane ukuthi ngaparticipate okhethweni eshisa iflag layo. Bapho obheka icele apha amasosha ase-South Africa lishiswa kanjani iflag liqede kungenzeki lutho. Do you know why? Because South Africa is a corporate agency. But South Africa is a corporate agency. But Cabang told you, Johann Rupert is nothing but a clown. Yizwe lamakhosi leli. Yizwe lamakhosi leli. Lalelani ke MK amahla. Unxamalala ke simnikile amandla. Ngicathi nabona unxamalala laphela ukuze namakhosi emgcoba emfaka iy'khumbe emenza yonke into. Wamnike bazama ngayo yonke indlela, babhlokha benza zonke izinto, babhlokha ama-signal nani ukuze i-MK ingeze yaphutshuluka. Njengamanje bazolintshela ukuthi nini, bazolinifida ngenkani because bathembele amasosha 1.4 million ala e-South Africa. Amakhehla thina sesitshele kudala ukuthi kuzokwenzakalani. Ngabhala incwadi mina personal as a secretary we Abantu Forum. Ngabhala incwadi ngayihambisa eRussia. So naye ke into ezolandela-ke ezokwenzeka-ke manje. Today it is Sunday. They are going to tell you ama results. Don't worry. Relax. But into enizoyenza, hambani neku-Russian embassy for 5 days. Ngicela ningihloniphe nje ngamakhulu amabomu. I know what I'm talking about. Thina kuney'mfihlo esingathi uma sinitshela zona kube ngazi athi ngoba sifuna we are bragging. But I'll tell you this. Whatever that is transpiring right now okwenzeka manje, it is something esayikhuluma noNxamalala last year. Bengisengomhlaka 22 bengilapha ema-ofisini omkhonto wesizwe. Engafika ngabatshela about i-People's Parliament noma i-People's Assembly le umuntu abhiza ayijahayo. As I discussed and I remember, it was part and parcel of those things. If you want to watch my video, I'm going to say something crazy. Including People's Assembly, it's one of the things. As I see, Kuluma has. Umak talk buye la makho se manje ni Kuluma ngalezo zinto lezo. Ema lokshi ni sburnu buye sono mkubulwano. Kuzo zonke zinto. We know what is Kuluma ngani. Na gini tengi show. Ukuhamba kwenye ku Russian embassy for 5 days, Monday to Friday. Kulegani, ukuthi benzeni bathini bona khululeka iRussia njengamanje everyone umhlaba wonke is watching news la South Africa. South Africa is a superpower. Ungacabanga ngoba siyiphathe of BRICS nje. Yes unqamalala wasithatha sise ku BRICS but iBRICS vele isidinga because we have a rich uranium. Le America ifunayo njengoba manje isikhahleliwe lapha ekhishwa lapha eNiger. Njengamanje o Niger, o Burkina Faso, o Mali, those are countries that we are aligning ourselves with. Jacob Zuma is the father of United States of Africa. Singahlekwa, besihlekwa thina Zulu lokho. Sihlekwa. Kumanje there are certain rituals nezinto ekade kufaka kufanele zenze ngibatshela abantu ngisho ithimi lakho unqamalala mina ngibatshela abantu ngithi akuba ukuthi nokuthi ngizwe ngilwe nabantu ngithi fanele kube ukuthi nokuthi bangakwenzi because I used to sound gibberish. I'm not gibberish now, you know what I'm talking about. Ngayibhala incwadi yesiRussia because I knew what was coming. Before there is a war in a physical realm, there is a war in a spiritual realm. But siyahluphayela abantu abahlezi behlakaniphile. South Africa njengamanje ngikhuluma nomuntu omnyama oyiqhenyayo noyigqaja ukuthi uthi uyi-EFF nani uma umnyama because I'll tell you something. U-3 years emkhulu kabi niphila. U-Bill Gates uthenga u-Coca-Cola. Uthenga u-B, uthenga yonke into. Njengamanje the moment u-Stan Hazen engena ebe u-president wa South Africa, umuntu omnyama is gone la South Africa. Awu-5 amazwe abawafunayo abawafunayo. Amathathu sebenawo. I-America sebeyayikhontrola banayo. Kuzoba yi-Canada, kuzoba yi-Australia. I-South Africa babecabanga ukuthi sebeyiwinile bayiluza. Baphinde futhi neLuhwane neZimbabwe bayiluza ngoba phela bezophinde bayigaine futhi. Uma sithula, go to a Russian embassy for 5 days. Nivuke ekuseni nihambe ne Russian embassy niphethe ingqwembe. No, khululeka. Okwamanje is to show them that you are not afraid. I literally, I personally wrote a letter. Yeah, circulated kumanje ku social media. Asifune ikhundla, thina don't give a fuck about ikhundla zaka MK. Uzothi umunye umuntu ayingoba nithandi ikhundla. Asifune ikhundla, thina we create systems. To create into things ezinga exist thina. Not because we want glory. We want other people bekuyibona baphakamayo. We siyakwazi ukuphakamisa abantu. La eSouth Africa kuzoba khona amazumas. Amazumas ngeke azazalwe, ngeke abe khona kusekhona irandi lebhunu. I-system yebhunu iyakholapsa as we speak. Ngiyazi into engikhuluma ngayo. Angi-daydream, angihemi. Angikhuluma namadoda-ke manje. Bonda bezitha. Ngikhulume ney'nyanga phahlani. Sihambile sayovota, sashaya izinto, wonke amadoda asukuma. Okhehlelezi wonke umuntu wasukuma khululeka njengamanje ke we are at war. Ilula kabi lento bafowethu, ilula kabi South Africa, ilula izwani ngathi hambani njengamanje ni Russian embassy. Hambani ne Niger embassy. Hambani ne umsebenzi wenu. And manje qhubeka leti phesisa kulele yasonto ningale iSouth Africa yonke sihlala phansi asebenzi. Especially imayini. Kulele yasonto lela uma baqhubeka kungenzeki lutho kulele on a third week from now ama truck lawa lahla amalahle siyaqala sidila khuleka vele uzothi omunye umuntu you are advocating for war. We are at war. Awukwazi ukuphula imithetho. I-universe inama laws akhona. That is why it's like chess. Awukwazi ukuwina kuchess ungazange ulahlekelwe ama pieces. You are going to lose pieces. That is why usisithina lezinto siyi-understand. South Africa, you know what I'm talking about. Angihemi, angidaydream. Mina ngahlekwa sibatshela, ngibatshela ukuthi unqamalala kuzokwenzakala. Ngangahlekwa. Sihlekwa. Mina bekuthi makushubile ngithathe lokhuza befuna ukumbopha unqamalala befuna ukulokhuza ngishaye ucingo ngikhombise ngikhombe kaZuma kuthiwa ngikhombe khona ngisigcwala intaba sigijima sihamba intaba ithini esasibhlokile lokhuzane lokhuzane samahlubi siyazi into esikhuluma ngayo. Njengamanje uma bekhuluma ngelokhuzane bethi ke iSouth Africa wara i-tribalism le. No, it is because bafuna manje sebehlasela iKZN and libethu avele into ye-tribalism. AmaZulu vele azokhululule iSouth Africa. Kodwa sikhuluma thina kamahlubi, kukhuluma impondo, ngimini ihlubi, ngiyo yonke into. ngixhosa ngumzulu ngiyothi nguhadebe ngulanga libalele.